tumbe 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 tuzokushiya uhlale naye ngo thando lumufanele sumbize nihlale thetha naye konke kuzolunga aye
Raxophone ke yone le ngopele ke yone le dandaeding ya gore go bo bo beteng mogare emense bo go hlanya bole dimense ba enda ba bela gore ba nkaoza re bona ka re no ba tswa overdose.
Disrespecting your parent is not a good thing. Go like how se tlhompe mama hao o tlo feleletsa o tshwana le rona so o nnile le ngwana mo aging e sa tshwana gore o ka ba le ngwana mo yone o tlo feleletsa o le ntho kore like le sekolo o ka se tlogela
ba batla gore e be ba itse ka bo bone e be ba itse go ba batla ke gore se le se seng se o se etsang o tshwanetse o itse gore o seletsang o sa seletsa batho why because at the end ko bofelelong se feleletsa e le gore keng se binder sa go binder why by o feleletsa o sa fetsa sekolo because of ntho ba e bitsang ba rekeng ke fame jaaka ntse ke buile gore fame under fame ka setswana ga ke latelela you are not doing things for yourself ga o eletse dilo for wena.
Tlase ko phatsima ba re vetswa ebile a tlhokafala le outine ba isa di-drugs wa bone ga re tsena ko mothile ra motsela nne re le mauthile before wa bone nka se bue ma mauthile mabitso a bone ma nne le mauthi aka tlhetse re fare before wa bone o bua noploma focus o bua noploma sa mapontapina wa bone ke ex mauthi yame wa bone a re tsena ko vetswa ga e tsang ga motsela e drugs ga ka swere e
820
wa bone tlhaloganya go bana ka dintho eno kore ke motho o golang e thontsa ko ntlong situation bagolo botswala wa tlhaloganya go manaka es bo di-drugs bo gotmane batho ba di-drugs ba kga ba tantwanennyane wa tlhaloganya ntwana o gola ka eng ka datteng manaka wa tlhaloganya dua ka ntho e leng gore ya e tsagala between go na bantwana tsaka se ba bae le nna self gotmane batho ba dithakamiso gotmanaka wa tlhaloganya
mental loss o teng and of course maybe for instance ke mona or maybe I get it mense ba ja dutse le gore ke di dakamiswa and di ba khabata mental and then lapa ba lose mona ke di mege wa lang ka teng
nna a go di ntho ntho e leng gore nka leka go e change a ke re nka kgone ke re nka leka gore ke e change go go ira disabled group because of ke bone le nna during my pregnancy le ha o le motho o le pregnant batho ba bangwe ba gaba go tsala go tlase o tlhoka motho o le leng gore a ka bua le wena and then a go bontsha gore o itse keng o sa wa o tlo feta ke life e yalo
for my kitchen go na le dilo tse ba di bitsang bomphakati for locationing o senyetsa motho o tsobereka gore ntho a se kry-a re itse gore o se kry-ileya mo sokolletse nne be ke tla be ke se tsaya e ba kry-a gore ke nna e be ke betswa go be ke ya tronkong life a gago e ba
difficultyeroseletsegatletsa monodi ke ika fela ko baya batlabogile ba felela ka hostel ga molodi o itsegole wa smith na ba sa boo
ba tswalla
ka go
bola
The endless heroism of the youth. You, the young man.
Dream must fall, really this thing must fall. Addiction must fall, really bad heart this thing must fall. Yeah.
le fatse go thata
bana ya ka we kawata
ka tseba le fatse go thata
ka tseba le fatse go thata mathata lidela le tlala ke hola ke sina batsadi botshelo bonkentse mathadi I've been praying man.